Moroto witu ni kurora aduothe mudu munini mudu agatagati na mudu uri iguru na riya tukwaria horo asset finance ri ni kuga atiri ni kugurira adu indo kwa muvano mugunda
ugioka gwitu nituheaga muguri witu process facilire ati to nginyo kona besa ciothe o rimwe